Twashimiye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe gute nshuti bakunzi bacu, ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Uno munsi isi yose yahimbaje umunsi wahariwe impunzi abahungiye mu bihugu byo mu karere k'ibiyaga binini babayeho gute.
Icyo twosaba ubuyobozi uyu munsi nuko izo bita za solution durable bozishyira mu ngiro, abemerewe gusubira iyo bavuye bakabasubizayo.
Aba ni bamwe mu bahungiye mu Burundi, mu Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri ano makuru tugendera inkambi zitandukanye ziri muri ibyo bihugu. Somalia ifise impungenge ku mutekano wayo, iriko isaba ko ingabo z'umwe bwa Afrika ziba ziragumijwe muri ico gihugu. Hakurya ya Somalia, polisi ya Kenya yashwiragije ibihumbi n'ibihumbi by'abiyerekana ikoresheje ivyuka vyokera n'amazi afise inguvu nyinshi. Abaserukira ibihugu vyabo mu bumwe bwa Buraya bumvikanye ku bindi bihano vy'Uburusiya. Ido ni duhano makuru se duce ku masonga ni mukanyi sase musangwe ikaze. Nongere ndabahikaze ntuti bakunze ibijuru rya Amerika. Reka makuru yacu tuyahere mu vyabimukira, aho batanu batowe bapfuye mu bwato bwari butwaye abantu barenze urugero. Ubwo bwato bwibiriye mu mazi yo mwibahari Mediterane mu manuko bw'amazinga ya Canari yegukira igihugu ca Espagne. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Abacheje gutabara baronse amakuru ku muhingamo wo ku munsi wa gatatu ko ari ubwato bwataye inzira buri ku birometero 800 mu manuko bw'izinga rya Tenerife. Ubwato bwo gutabara bwarungitswe muri ico gice bwatabaye abantu 68 butora ibiziga vy'abandi batanu. Igihugu ca Espagne ni kimwe mu bikoreshwa nk'inzira zikomeye abimukira baba bariko barondera ubuzima bwiza ku mugabane w'Uburayi bakoresha. Benshi muri bo bagerageza gushika mu mazinga ya Canari ari mu bihari Atlantic, mu buraruko bushira urengero bw'umugabane wa Afrika. Inzira yo mu bihari Atlantic ntiyoroshe na gato kubera imikuba ikomeye cyane irimwo. Ni mu gihe abimukira baca muri iyo nzira baba bari mu bwato buri mu bitigiri vy'abantu umurengera. Yamara abimukira barakoresha cyane iyo nzira kubera inzira yo mu bihari Mediterane igenzurwa cyane. Ubwato butari buke butwaye abimukira bubabuje buva muri Maroc, Sahara yo mu burengero na Mauritania. Yamara hari n'ubu babuvuye kure cyane yaho nko muri Gambia na Senegal ku birometero 1500 vy'amazinga ya Canari. Abimukira barenga 5,000 barapfuye mu gihe ariko bagerageza gushika muri Espagne baciye mu ibahari Atlantic mu mezi 5 ya mbere y'umwaka. Ibi ni bitegire bitangwa n'ishyirahamwe rijeje ryo gutabara ryo muri Espagne yitwa Caminando Fronteras.
Tukiri ku mugabane wa Afrika, leta ya Somalia iri kwiraraba ingene umugambi wo kuvana ingabo z'umuryango umwe bwa Afrika zose ziri muri ico gihugu wo kwitonda. Somalia igabisha ku gihengeri mu byo gukingira umutekano gishobora gusigara muri ico gihugu ari nkamwe ingabo z'umwe bwa Afrika zuramuka zitashe. Ifise kandi amakenga ku mutekano w'igihugu muri rusangi. Iturukanizo ry'amakuru y'Abongereza Reuters ryashize ahabona ano makuru yavuze ko ryayakuye mu rwandiko ryavanye ku masoko yaryo muri leta ya Somalia. Inzego za Somalia zirimo ibiro vya president w'ico gihugu n'ivyo mushikiranganje wa mbere vyanse kugira ico vyishura ku bibazo vyamenyesha makuru batandukanye babirondeye bashaka umuco urenze aha. Ku rundi ruhande, ibihugu bibanye vya Somalia birimo Uganda na Kenya bigabisha ko intagondwa za Al-Shabab zishobora gutembagaza ubutegetsi bwa Somalia. Umwanya n'umwanya ingabo z'umuryango umwe bwa Afrika zabwirizwa kuva muri Somalia bitarenze igenekerezo rya 31 ukwezi kwa 12 kuno mwaka nk'uko leta ya Somalia yari yabisavye. Ijwi rya Amerika, amakuru yacu tuyabandanirize mu vy'intambara. Umuyobozi w'umurwi Hezbollah muri Libani, Hassan Nasrallah, yatangaje ko ari nkamwe umurwi atwara woja mu ntambara yeruye na Israel atagice na kimwe c'ico gihugu kizorangwamwo umutekano. Fidela Nyongabo aragarutse.
Mu ijambo Nasrallah yashikirije kuri televiziyo yavuze ko umugwi Hezbollah ufise urutonde rw'ibibanza wakuramwe ibitero muri Israel. Ku munsi wa kabiri w'indwi umugwi Hezbollah warashize ahabona ibyo wavuze ko ari amasanamu y'ibibanza bitari bike bikomeye byo muri Israel vyafashwe n'utudege tutagira umudereva. Umuyobozi w'umugwi Hezbollah yavuze ko abagwanyi bawo bafise ibigwanisho bishasha kandi ko umwansi wabo azi neza ko biteguye bikomeye. Umutegetsi mukuru w'igisirikare cya Israel, Lieutenant General Herzi Halevi, ku ruhande rwiwe yavuze ko igihugu ciwe kizi neza ibigwanisho umugwi Hezbollah ufise. yabitangaje mu rugendo yagize hafi y'urubibe Israel ihana na Liban. Yasiguye ko umwansi wa Israel azi igice gitoyi cyane cy'ubushobozi igihugu cya Israel gifise, ko azobubona igihe bizoba bikenewe. Israel n'umugwi Hezbollah ucuditse n'umugwi Hamas vyaratanye mu mitwa katari gake kuva mu kwezi kw'icumi k'umwaka urangiye, igihingwano hagati ya Israel n'umugwi Hamas yaduka. Kuva mu ntango z'umwaka, abantu barenga amajana ane barishwe muri Liban, benshi muri bo akaba ari abagwanyi b'umugwi Hezbollah. Nyamara hari n'abasivile batari munsi ya 80 bapfuye. Muri Israel abasirikare 16 n'abasivile 11 barishwe mu ngwano hagati y'ico gihugu n'umugwi Hezbollah.
Fidel Niyongabo, urakoze. Ucutujana iburaya habaserukira ishiramwe ry'ibihugu vyabo mu mwe bwa buraya bumvikanye ku bindi bihano bishasha ku Burusiya.
Abaserukira ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya bumvikanye ku bihano bishasha bikomeye bigiye gufatirwa Uburusiya, ni mu ntumbero yo guhana icyo gihugu kubera ibitero kibandanya gukora muri Ukraine. Abashikiranganje bajejwe imigenderanire b'ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya batangaje ko ibihano bishasha iryo shirahamwe ryafatiye Uburusiya bikomeza ibyari bihasanzwe. Mukuru w'urwego nyobozi w'ishirahamwe ry'ubumwe bw'uburaya Ursula von der Leyen yatangaje ko ibihano bishasha bizotuma Uburusiya budashobora kuronka ubuhinga bwa none bukomeye cyane, bizotuma kandi Uburusiya udashobora kuronka ayandi mafaranga avuye mu masoko ntanga nguvu yayo. Bitegekanijwe ko amatungo y'abandi bategetsi batari bake bo mu Burusiya n'inzego zitari nkeza muri ico gihugu afatwa, kandi ko abo bategetsi baziririzwa kugira ingendo mu karere k'uburaya. Prezida wa Burusiya Vladimir Putin, umushikiranganji ajejwe imigenderanire Sergei Lavrov n'abashingamateka hamwe n'abandi bagwizatunga batari bake bari mu bantu barenga 170,000 bamaze gushirwa ku rutonde rw'abafatiwe ibihano. Amashirahamwe arenga 400 amaze gufatirwa ibihano muri iki gihe, arimwo ayakora mu gisata c'igisirikare c'indege, ayakora ubwato umugwi Wagner, imigambwe hamwe n'amabanki.
Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ano makuru yose muheje kumva n'ayandi mushaka kongera kuyasanga kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya ni mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ijwi ry'Amerika, nongere ndabahe mwiriwe nshuti bakunzi bacu. Igice cya kabiri c'amakuru yacu ino mugoro bakiza gushimikira hanini ku vy'umunsi mpuzamakungu w'impunzi wahimbajwe uno munsi. Ishami rya ONU ryitaye impunzi ku isi HCR rivuga ko abantu bagera kuri miliyoni 120 bataye ingo zabo, muri bo abagera kuri miliyoni 43 bakaba ari impunzi mu ikambi ya Mugombwa mu karere ka Gisagara mu Rwanda, ahahimbarijwe uwo munsi. Ijwi ry'Amerika ryari ryaharungitse Eric Bagirubusa.
Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twifatanye n'impunzi, uyu munsi mpuzamahanga wo kuzirikana impunzi waranzwe no kumurika ibikorwa by'iterambere impunzi zigiye zihuriraho n'abanyarwanda. Ni mu mugambi wo gushishikariza impunzi kwigira kuko imfashanyo zagenerwaga zigenda zigabanuka. By'umwihariko mu nkambi ya Mugombwa mu karere ka Gisagara haragaragara ibikorwa bitandukanye by'ubudozi n'ubukorikori ndetse n'ibindi bihuje impunzi n'abanyarwanda. Ibyo bigasobanurwa na Bwana Jerome Rutaburingoga, umuyobozi w'akarere ka Gisagara iyi nkambi iherereyemo.
Hari amasoko yubatswe tugacururiza hamwe. Turishimira kandi ko impunzi n'abaturage baturiye inkambi bishyize hamwe binyuze muri Misizi Project, aho ubu tugeze ku ruganda kandi bacuruza ibyavuye mu byo bahinga, ari impunzi n'abaturage bakabyishimira.
Ku rundi ruhande, ku munsi nk'uyu impunzi ntizibura kongera kwibutsa abaterankunga n'indi miryango mpuzamahanga izireberera ko zikeneye umuti urambye ku bibazo by'ubuhunzi. Bwana Aimé Rwagasore uyobora impunzi za Mugombwa yavuze mu izina ry'impunzi ziri ku butaka bw'u Rwanda.
Dufite ingingimira mu mitima yacu y'ikibazo duhora twibaza igihe kizakemukira. Twahunze ihohoterwa ndetse n'iyicarubozo ryadukorewe kandi rikorerwa abavandimwe bacu bakiri mu bihugu byacu, tuzira uko twavutse cyangwa twaremwe. Iri yicarubozo tiryigeze rihagarara ndetse na n'ubu riracyakomeje. Ese ubundi imiryango mpuzamahanga mwitaye ku bibazo byacu? Ese mwishimiye ko tuguma ishyanga nta gihugu tugira? Ese mukeneye gukomeza kutubugaburira mwiruka kuri twe ubuziraherezo? Nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twifatanye n'impunzi, turabasaba kugira ibibazo byacu ibyanyu kuko twifuza gusubira mu gihugu cyacu.
Bwana Rwagasore akavuga ko amarira yabo ashirira mu gutakamba gusa.
By'ukuri ngira ngo barabyumva gusa, ariko ntabwo abishyira mu bikorwa, kuko urebye neza FDLR ziba muri Congo kandi bazi ko zihari. Ni abicanyi basize bahekuye u Rwanda ndetse badukurikira niwacu ho dutuye. Ndumva rero mu byukuri ko twumva kwacu baratwumva, ariko ntabwo nge numva ko ntagaciro babiha.
General Major Robert Murasira, ministri w'ibikorwa by'ubutabazi bwihuse mu Rwanda, yizeje ko ku ruhande rw'u Rwanda bazakomeza gukorera impunzi ubuvugizi mu mugambi wo kugira ngo zibashe gusubira mu bihugu zahunze.
Kubatabariza ni ugushakisha amahoro muri aka karere. Muzi neza ko u Rwanda ni igihugu gitekanye, kiba kifuza ko n'abandi batekana kugira ngo tujye mu majyambere. Ibyo rero binyura muri mu nzego zitandukanye hose. U Rwanda rubarushyigikira ko hagaruka amahoro, impunzi zigasubira iwabo. Twebwe gusa icyo twabwira impunzi, uruhare rwacu tuzarukora, ariko n'igihe bazaba ari hano tuzakomeza tubafashe.
Kuri uyu munsi kandi u Rwanda rwongeye gutera utwatsi ibirego by'abarushinja kudafata neza impunzi ziruhungiraho. General Murasira yabyise ibirego bidafite ishingiro.
You have continued to hear false allegations intending to undermine Rwanda's safety.
Mwakomeje kumva ibirego by'amafuti bigamije gutesha agaciro ituze ry'u Rwanda no kwita ku mpunzi. Mukuri si byiza kwitaka wowe ubwawe, ariko iyo bigeze ku mutekano w'u Rwanda n'ubumuntu bwita ku bari mu kaga, birivugira kandi si byo gushidikanyaho. Niyo mpamvu ibirego bidafite ishingiro bitazigera bihabwa agaciro.
Accusations will never be accepted.
Ijwi rya Amerika yagiranye ibiganiro n'impunzi zitandukanye igamije kumenya igisobanuro ziha insanganyamatsiko y'uyu mwaka igira iti twifatanye n'impunzi. Bwana Foster Ruhumuriza ni impunzi y'umunyekongo iba mu nkambi ya Mugombwa. Ahamaze imyaka 10 yibumbiye muri koperative Ishema Misizi ihuza abanyarwanda n'impunzi mu bikorwa bitandukanye by'iterambere.
Insanganyamatsiko yo kwifatanya n'impunzi kuri nge rwose ni nziza cyane, kuko kwifatanya natwe hari kindi biri bitwongerere. Mbese ntabwigunge turi bugire, biratwongera kumva ko turi kumwe n'abandi, biratwongera kwikuramo bwa bwihebe. Navuga ko kwifatanya n'impunzi ni ikintu cyiza cyane. Navuga ngo iyi leta rwose muzayidushimire, nibishyiraho uwo mwanya cyangwa se isi yose ifata umwanya igashyiraho umunsi w'impunzi, ni ikintu cyiza cyane.
Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rishima uburyo impunzi zibayeho mu Rwanda, rikanasezeranya imikoranire n'abandi bafatanyabikorwa mu mugambi wo gukomeza kwita ku mpunzi mu gihe zitarabona uko zitahuka. Madamu Aisa Tundiaye ahagarariye HCR mu Rwanda.
Much remains to be done and will be done to help them thrive.
Haracyari byinshi byo gukora kandi bizakorwa ku bufatanye mu miryango yabakiriye cyangwa se bafashwe gutahuka bubake ejo hazaza heza. Nta gikorwa cyo gupfobya. Ubufatanye mu kudaheza impunzi mu mashuri yacu, mu mirimo, muri gahunda z'ubuvuzi mu miryango, n'uburyo nagereranywa bwo kubafasha kubaka imibereho yabo.
Imibare itangwa na HCR igaragaza ko mu karere u Rwanda ruherereyemo abarenga miliyoni 12 bakuwe mu byabo n'intambara, mu gihe abandi bagera kuri miliyoni 5 ari impunzi. Ku ruhande rw'u Rwanda rucumbikiye impunzi zibarirwa mu 130,000 biganjemo abanyekongo n'abarundi. Inkambi ya Mugombwa yizirijwemo uyu munsi icumbikiye zisaga 111,000. Ehe, bagira ubusajwi rya Amerika i Mugombwa mu karere ka Gisagara mu majyepfo y'u Rwanda.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tukivuga ku by'umunsi mpuzamakungu wahariwe impunzi, Burundi nabwo nyene bwahimbaje uno munsi. Abahungiye mu Burundi bavuganye n'ijwi rya Amerika bari mu ntara zitandukanye bemeje ko naho ibibazo bitabuze bamaze kumenya kwihangira imirimo ibatuma babaho mu buzima butandukanye, ikongera ikabarinda kwama basezgerereza. N'inkuru y'umenyesha makuru ya Desire Hatungimana.
Uwo munsi mukuru wahimbarijwe mu gisagara cha Bujumbura mu Hotel Royal Palace ku kivugo kigira giti twifatanye n'impunzi mu kurondera inyishu zirama z'ibibazo byazo. Muri iyo hoteli hari hakoraniye impunzi zaje ziserukira abandi zavuye makamba 5 ari mu Burundi, ariyo Nyankanda, Bwagiriza, Musasa, Kinamba na Kavumu. Bamwe muri izo mpunzi babwijwe rya Amerika icyo umunsi mukuru wabagenewe ubamariye.
Uyu munsi w'impunzi kuri jewe ni umunsi nyene ntegerezwa gushira ubwenge mu mutwe nkamenya ko ndi impunzi. Nicyo notegerezwa gukora nk'impunzi nuko notegerezwa kubaho nk'impunzi.
Ni umunsi mwiza kuri twe aho twizihiza umunsi mukuru w'impunzi. Ni umunsi twizihiza uburenganzira bwacu bw'impunzi, tugatanga ibitekerezo byacu, tukisanzura, tukavuga ikiri ku mutima, tukavuga ubuzima tubayemo, ubundi tugashikiriza n'ibibazo biduhanze kugira ngo bitoregwe umuti.
Bamwe mu mpunzi bari bitabiriye ibyo birori berekanye ibyo bakora kugira biteze imbere. Hari abajisha inkoko, ibiseke, abashona impuzu, abakora amasabune n'iyindi myuga myinshi bigishijwe n'amashyirahamwe akorera mu makambi nk'uko bavyivugira. Abaganiriye n'Ijwi ry'Amerika baremeza ko aho bavuye naho bageze uno munsi bitandukanye cyane.
Tulikuwa tujuwe ikintu, tulikuwa mama wenye kuzarauliwa mu makaritie.
Nta kintu twari tuzi. Turi abamama bavukiye mu makaritie, ariko kuva Save the Children itangiye kutwigisha imyuga. Turashima cyane kuko ubu turashonera muhira, turakora imyuga itandukanye, tukagurisha, tukaronka amafaranga yo gukoresha.
Kuva dutanguye kwikorera ibintu byacu tukabijana ku isoko tukagurisha, inyungu ni nyinshi mu miryango yacu. Abana barafise impuzu kuko hasere ntaziduha. Twarongereje ibyo kujya muhira kuko ibyo dufata ni bike, ariko kubera akazi k'amaboko dukora abana bambara neza kandi bakajya neza.
Mukula muzuri, watoto wanafaa vizuri.
Ubuserukire hasere mu Burundi, Brigitte Mukanga Eno yamenyesheje ko indyane ziri mu bihugu bitandukanye ku isi no ngaha mu karere muri Sudani zituma HCR idafasha uko bikenewe impunzi. Yaciye aboneraho gusaba Abarundi kuba hafi y'impunzi muri bino bihe bitoroshe, bakazifasha mu byo bashoboye kugira nazo zibeho neza.
Turashishikariza uwo ari we wese gufasha impunzi, kaba gato cyangwa kanini, kuko icyo umuntu atanze gifite icyo kimarira impunzi. Kubakira mu mashuri kuko igice kinini cy'impunzi ari abana, kubakira rero mu mashuri ni ugutorera umuti ingorane bafite. Kwakira impunzi mu kazi aho bishoboka zikaronka uburenganzira bumwe nk'abanyagihugu no gutera umuti w'ibibazo by'impunzi.
Uwaserukiye Leta y'u Burundi muri ibyo birori, umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu Ndarufatiye Theophile, yamenyesheje impunzi ko atacyo zirekuriwe n'amategeko zizobora mu Burundi.
Nous voudrions encore une fois rassurer tous les réfugiés vivant au Burundi.
Twagomba twongere duhumuriza impunzi zose ziba mu Burundi ko Leta duhagarariye hano izobandanya ikora ibishoboka byose kugira impunzi zibeho neza kandi kwizokubahiriza amategeko mpuzamakungu yose yatewe igikumu. Brigitte Mukanga Eno aserukira hasere mu Burundi yamenyesheje ko muri icyo gihugu hari impunzi n'abasaba ubuhungiro barenga 190,000, abahungiye mu gihugu hagati barenga 800,000, n'impunzi z'abatahutse mu gihugu cyabo zivuye mu bihugu bya kano karere ka Afurika y'ubuseruko bagera ku 250,000. Yamenyesheje kandi ko ku isi yose naho harugwa impunzi zirenga 1,120,000. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, reka iby'umunsi wahariwe impunzi tubisozerere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aho ishami rya ONU ryita ku mpunzi RCR ritangaza ko muri Kivu ya ruguru habarizwayo impunzi 168,000, mu gisagara cya Goma nayo hariyo 3,000 ziganjemo izaturutse mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Kenya na Tanzania. Babayeho gute? Umunsi wabo bawuhimbaje bate? Jimmy Shukrani bakomera.
Iyo ni imibare yatangajwe mu gihe cyo kwibuka umunsi mpuzamahanga wahariwe impunzi ku isi. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi ya HCR ryakoreye uwo munsi ku byicaro bikuru bya guverineri w'intara ya Kivu ya ruguru. Muri ibyo birori hatanzwemo ubutumwa butandukanye burimo ko impunzi zifashwe muri iki gihe intambara zikomeje kuzengereza uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mujyi wa Goma kimwe n'ibindi bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo hagaragaramo umubare munini w'impunzi zaturutse mu bihugu bituranye bya Kongo. Bwana Lorenzo Laspada, umuyobozi w'ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR mu ntara ya Kivu ya ruguru, yatangaje ko mu mujyi wa Goma habarizwamo impunzi 300,000 ziganje mu izaturutse mu Rwanda, mu Burundi, Uganda, Kenya na Tanzania.
Muri Kongo muri rusange harabarizwa mu impunzi zirenga miliyoni, ariko izanze ziturutse mu bihugu bibanye na Kongo zigera ku 50,000. Mu ntara ya Kivu ya ruguru habarizwamo intambara harimo 168,000. Mu mujyi wa Goma ho hakabaho 300,000. Abo bose biganjemo abavuye mu Rwanda no mu Burundi. Icyo HCR ikora ni ukubafasha mu buryo ubwo ari bwo bwose.
Impunzi z'Abarundi nizo zitabiriye ari nyinshi ibikorwa byari byateguwe na HCR. Zimwe muri izo mpunzi zavuganye n'Ijwi ry'Amerika zemeza ko ubwo zageraga mu mujyi wa Goma kuva mu mwaka w'1990 ubuzima butazoroheraga nubwo zaje kumenyera buhoro buhoro. Uyu ni Madamu Pascazia Nyiramana watangiye atubwira uko yageze muri Kongo.
Ubuzima bwacu ni ukwiyaranjatu
ariko imbere yuko twiyandikisha niho byari bigoye kuko twagiye mu munchuti abantu babacuruzi bacururiza kera mu Burundi bo twahungiye tukihunga niho byari bigoye kuko tutari tumenyereye ubuzima bwo ngaha muri Kongo kuva twiyandikishije muri sene no muri haser barakoze ibyo bashobora byose baradufasha batangwa kuduha ama assistance kugira tubone uko twishyura inzu
abandijwe rya Amerika yavugishije bemeza ko bahura n'imbogamizi nyinshi muri izo mbogamizi harimo nko kuba bamwe badafite ibyangombwa by'impunzi uyu ni Michel Ngirimana umurundi wahungiye muri Kongo kuva mu mwaka w'1993
haraheze iminsi kuva intambara ya M23 itangiye hari confusion kubatazi impunzi z'abarundi ubutu zibayeho gateka kazi na muntu gatangiye kugenda gahonyangwa buhoro buhoro bitewe no bamwe nibazi impapuro impunzi za serivisi fise niyo ziberetse mugabo bashaka kukwereka yuko batazizi aho niho hatangiye kubonera imbogamizi ku mpunzi z'abarundi
izi mpunzi zivuga ko zikigera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zabonaga ubufasha buturutse cyane kuri HCR na komisiyo y'igihugu yita ku mpunzi muri Kongo CNR kandi kwiyo mfashanyo yaziraga igihe ariko ubu siko bimeze Madamu Aline Ikimana Impaye n'umwe muri bo
HCR na CNR byaratwakiriye kirabishira muri base de données yayo ariko ivyerekeye ubuzima kera baradufashaga baraduha imfashanyo bakaturihira amazu mbese ibyo dukene byose barabiduha motif ezibaga ngo bije yabaye ngo bani turabanye ariho nubuzi twagiye twiga nko gucuruza atavyo twari tuzi kugira tubone ko twobona imibereho yacu yo kwiyongera
kwera ibyo bibazo bose icyo basaba leta ya Kongo na HCR no kubaha ibyangombwa bibemera nk'impunzi no kutabakorera ivangura kimwe nabandi baturage
ico twosaba ubuyobozi uyu munsi nuko izo bita za solution durable bozishira mu ngiro abemerewe gusubira iyo bavuye bakabasubizayo nimba bikeneye ubwene gihugu bakabaho ubwene gihugu bw'abakongomani ivyo mbese vyo sanka nkuko bidufashije ubusanga nta karata y'abakongomani dufite tukaba turi mu nkuze mu gihugu c'abakongomani
ico twosaba leta ya Kongo canke abantu bahasere abashinzwe impunzi nuko bo dufasha twese cyane cyane bari abatazi akazi k'amaboko twebwe tuza akazi k'amaboko dushobore gufasha basi bene wacu
Komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Kongo CNR iremeza ko uburenganzira bw'impunzi zavuye hanze ziba muri Kongo bwubahirizwa kimwe n'abanyekongo bose tumubajije ku kibazo cy'ibyangombwa by'izi mpunzi bwana Reginal Mupendwa wari uhagarariye umuyobozi wa CNR muri ibyo birori yagize ati
La carte est un document qui est délivré
Ikarita y'impunzi itangwa na leta ya Kongo kandi ibyo bisanzwe bikorwa mu bice byose bigize igihugu impunzi rero ziva hanze zihabwa amakarita azemerera kuba muri Kongo ariko icyo gikorwa ntabwo kiragerwaho kuri buri mpunzi zose ziri muri Kongo impamvu nuko zimwe zitaramenyekana na leta ariko uburenganzira bwazo burubahirizwa cyane kimwe nk'abandi bakongomani ubu turi mu gikorwa cyo kubahereza amakarita bose kugira ngo bemererwe ibikorwa byose bikorerwa muri Kongo
aussi accès puisque ils ont le même droit que les nationaux
CNR yemeza ko kuva mu myaka ya 90 uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwakomeje kugenda bwakira impunzi zitandukanye ziturutse mu bihugu bituranye na Kongo cyane zo mu Rwanda no mu Burundi izi mpunzi zibarizwa cyane mu ntara y'Kivu ya ruguru na Kivu yepfo izi mpunzi ziyongera ku zindi zirenga miliyoni 5 zo hagati mu gihugu zahunze kubera imirwano ikomeje hagati y'imitwe itandukanye yitwaje intwari irwanya leta ya Kongo izi nazo ziraca mu buzima bugoye cyane bitewe no kubura ibikenerwa mu buzima bwabo bwa buri munsi Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
Ijwi rya Amerika mu rukurikirane rw'inkuru zihariye zibasobanurira amatora muri Amerika uno munsi mugenzi wacu Thomas Kamirindi agaruka ku byo gutunga ibirwanisho ikibazo c'ibirwanisho mu banyagihugu camacateye ibibazo abakandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu aribo Joe Biden umugambwe wa Democrat na Donald Trump umugambwe wa Republican nibabona kimwe uko bazogitorera inyishu Thomas Kamirindi
Leta zunze ubumwe za Amerika nicyo gihugu cy'ambere ku isi gifite abaturage batunze intwaro nyinshi mu ngo zabo Mu gihugu hari intwaro 120 ku baturage 100 byibura umuturage umwe kuri batatu avuga ko atunze imbunda Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi nicyo gihugu cya mbere kiri mu bwicanyi bukorwa mu kivunge mu ruhame bugahitana abantu benshi icyarimwe, ibyo bita mass shootings mu Cyongereza cyangwa fusillade de masse mu Gifaransa. Ubu bwicanyi buba bufatiye ku bugome, ibibazo mbonezamubano muri rubanda muri rusange cyangwa ku rugomo rwo mu miryango. Dufatiye ku rugero rwa bene ubu bwicanyi ndengakamere bwahitanye abantu barenze 12 icyarimwe, bwabaye inshuro 25 byibura kuva mu 1949 kugera mu kwa 10/2023. Ingero 5 mbi zaguyemo abantu benshi kurusha izindi. Mu kwa 10/2017, umusaza Stephen Paddock w'imyaka 64 y'amavuko yarashe mu baturage bari bibereye mu iserukiramuco ry'umuziki mu mujyi wa Las Vegas muri leta ya Nevada mu burengerazuba bw'igihugu. Yahitanye icyarimwe abantu 60, akomeretsa abandi 850. Mu kwa gatandatu 2016, umugabo w'imyaka 29 witwaga Omar Martin yarashe mu rubyiniro rw'abakundana bahuje igitsina abo bita batinganyi, yica 49, akomeretsa 53 mu mujyi wa Orlando muri leta ya Florida mu majyepfo y'igihugu. Mu kwa kane 2017, umusore w'imyaka 23 Seyung Huyicho wakomokaga muri Korea y'Epfo yarashe muri kaminuza Virginia Tech muri leta ya Virginia mu burasirazuba bw'amajyepfo y'igihugu, ahitana abantu 32, akomeretsa 17, abandi 6 bakomeretse basimbuka mu madirishya bamuhunga. Mu kwa 12 2012, Adam Lanza w'imyaka 20 yarashe mu mashuri abanza Sandy Hook mu mujyi wa Newtown muri leta ya Connecticut mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu, yica abana 20 bari bafite imyaka y'amavuko iri hagati y'itandatu n'irindwi n'abakozi bakuze b'ishuri 6. Mu kwa 11/2017, Davin Kelly w'imyaka 26 yarashe imbere mu rusengero rw'ababatisita mu mujyi wa Sutherland Springs muri leta ya Texas mu majyepfo y'igihugu, ahitana abantu 26, akomeretsa abandi 22. Aba bose bakoze ubu bwicanyi barangizaga gukora ibara nabo bakiyahura, ntibari muri iyi mibare y'inzirakarengane. Umwanzuro kuva mu 2013 kugera kuri uyu wa kane tariki ya 20/6/2024, ubwicanyi bworeka imbaga bwabaye inshuro 272, bwirengeje abantu barenga 12,350, bukomeretsa abandi hafi 2,022. Mu bishwe n'abakomeretse bose hamwe harimo abana 2,861 bari bafite kuva ku mwaka 0 kugera ku myaka 17 y'amavuko. Gutunga imbunda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni uburenganzira bwa buri muturage wese bwanditse mu Itegeko Nshinga mu ivugurura ryaryo rya 2 ryo mu 1791. Ariko abanyapolitiki bananiwe kumvikana ku mategeko yatuma zidakomeza gukora ibara. Kuri Trump, ivugurura rya 2 ry'Itegeko Nshinga naryo rikwiye kuvugururwa.
Tugomba gushyira ku irindi vugurura rya 2 risobanutse. Nitutabikora tuzagira ubwicanyi no gusenya bitarabaho muri iki gihugu kugeza ubu.
Naho Perezida Biden asanga inzitizi zikomeye ari abacuruzi b'imbunda.
Nk'igihugu tugomba kwibaza igihe mu izina ry'Imana tuzahagurukira abamamaza ubucuruzi bw'imbunda n'ababukora. Mu izina ry'Imana ni ryari tuzakora icyo twese tuzi neza ko kigomba gukorwa.
Abaturage nabo ubwabo ntibabona ibintu kimwe. Ikigo cy'ubushakashatsi Pew Research Center cya hano i Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyerekana ko abayoboke b'ishyaka ry'abarepubulikani bashaka gutunga imbunda cyangwa bazitunze bakubye inshuro zirenga 2 abo mu ishyaka ry'abademokrati.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni no ngaha duce dusozera amakuru yacu ya yuno mugoroba. Ndabashimire mwebwe mwese mwari muduteza abiri inshuti bakunzi bacu kuri micro mari kumwe na Diane Ninahaje Etienne Karekezi yaraduhagarikiye ku izina ry'abagenzi bacu rero bose ekipe yuno mugoroba tubipfurije kwanda nyamugira ijoro ryiza mu banyu no mu vyanyu ahanje turongera mu makuru yo mu gitondo muramukana amahoro rero.